Oh mama abasanda kubeletha nabasese ibhedlela banxusa ukuba banikezwe isikhathi esingenamkhawulo sokuncelisa iingane zabo ngalesikhathi selockdown. Isigaba sesine selockdown sibanqumela iikhathi ezithile zokuncelisa ukuvikela iingane zabo ekuthelelekeni ngegciwane corona.
Ukusincelisela ingane kunconywa kakhulu odokotela babantwana. Ubisi lwebele lunothe kakhulu ngezakhamzimba edingeke emntwaneni olaliswe esibhedlele noma onceliswa ekhaya. Lumsiza ekulweni nezifo eyithathelanayo njengoba umama edlulisele izakhamzimba ngqo emntwaneni. Kodwa-ke komama baney'ngane ezisey'bhedlela kunzima njengoba amahora abo okuvakasha encishiswe ngenxa ye-lockdown.
Been very draining, especially with COVID hanging around and everything. So you don't, I think your body just goes into fight mode and you just power through everything.
Zikhona-ke nezinye iy'ndlela zokuthola ubisi lwebele olufakwe enqolobaneni olusiza umntwana ikakhulukazi esigabeni sokuqala uma esanda kuzalwa.
During this time, the human milk banks have played a critical role in supporting 24 public sector neonatal intensive care units across 5 provinces. Mothers have also seen themselves limited in being able to access their children, particularly when premature babies are hospitalized.
Kodwa-ke le ndlela ayikudluli ukuyincelisela olwebele.
But it's the mothers who are most vulnerable and who are poorest, who've had to go home and who are not able to bring breast milk to their babies every day. Obviously, this affects mother-baby bonding. Mothers and babies should be together. They form a dyad.
Ngokomnyango wezempilo abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi umama onegciwane le-corona oncelisayo engamthelela umntwana wakhe uma emncelisa olwebele. Ey'ndabeni ze-SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.